te traina e whai ake nei, ka tau ki te pae rua, tētahi traina ka rere ma te ara o te uru, ki Swanson. He traina tēnei, e ono ona waka.
The next train arriving at Platform 2 is a Western Line service to Swanson. This is a six-carriage train.